dee xoolahan ilaahay unbaa shalaystay, isagu baan haddana laaynahay. Waxa ilaahay uu maadayna wax aadmi wax ka qaban kara ma laha.
Shh.